masikini moyo wangu umefanya nyama kwa bucha unateketea. Roho yangu inataka toka, mzigo na nelemea. Na so kama sipendi kuchiti chiti, naogopa sana. Mazuri ni wengi, ila mi kwako tayalisha kwama. Unateketea, unanelemea, isha kwama. Session, it's a little, it's a dash.